Kā tia tiwi, hurirawa ke ki te whakataetae Manu Kōrero, i uaua te whakawā i a rātou, te whakawehewehe i a rātou. Engari, te mutungi ho, ka whakaingoatia ngā toa o tēnā wāhanga, o tēnā wāhanga, o te whakataetae Ngā Manu Kōrero 2024, 59, ngā rangatahi, kua tū ki te atamira o te pū kōrero i ngā rānei, mo te mana o rātou kura me o rātou whānau, me te kaha hoki o rātou katoa, ki te kōkiri i wā rātou kaupapa ki mua i te marea whakarongo. I reira a Mārena Mane e mā takitaki ana i ngā rangatira o Apopo.
Kua tai te wā hei whakapuaki ko wai te toa whakaihu waka o te taonga pei te Hurinui Jones.
I tēnei wāhanga pei te Hurinui Jones, ka whakawhiwhia kia te Kanawa Wilson, ngā tai Ātea Wharehura.
Ai mua ake i nua, e ahua whakapono au ki au anō, engari nā te hikina, hikitanga mai, o te haki whero i taku kōrero tene, ngaro te whakapono i au, engari nā te atua tēnei taonga i tuku mai ki au no.
Te toa whakaihu waka o te taonga Rāwhiti Ihaka, te wahanga taina, reo Māori.
I te wahanga o Rāwhiti Ihaka, ka whakawhiwhia kia kahurere whauwhau, te whare kura o rua a tōki.
Te mea nui kia tāroa roa ake au. Karehe whakaro i tēnei wā. Kei te rere tonu nā pūrere hua ki roto i Tōki Puku. Enari, kua ea, kua mutu te āwana wana au. Enari, ai, ko te mea nui, ko tutuki.
Anā, ko ngā toa whakaihu waka o te reo Pākehā, tuakana, taina hoki.
The winner is Tuhingaia Manihera no Whangarei Girls High School. The winner of the Sir Turi Carroll Trophy is Pō Ariki Hemara Daniels from Te Kura Kaupapa Māori o Te Rangi Aniwaniwa.
Ko te kai whiwhi tuatahi o te taonga pei te Hurinui Jones ko Vicky Wehi i te tau tahi mano i warai whitu te kau mā whitu, ko ia me Ariana Pō, te mokopuna o pei te Hurinui Jones, te taonga i tuku kia te Kanawa Wilson.
I was so delighted to know that I was going to be standing on stage with Whai Vicky. She has always been, for me, a mentor, a role model, ever since winning that and carrying on her legacy and what she is doing for the iwi, for the motu.
Nā te angi tū o te kaupapa nei, e tuku karangana ki ngā toa o mua. Kia whakatakoto he tono, kia whai pūtea tēnei kaupapa mō ngā tau 60, haere ake nei.
No reira, he tono pea tēnei, mai te huna pēnei au, toa o mua, kai ngā kau ki te kaupapa, he tono ki te kāwanatanga pea, ki a whakature hia, te whakataetae Manu Kōrero ki roto i te ture, ki a whipuite ai i a tau, i a tau, i a tau.
A tērā tau, ka tū ngā whakataetae a motu o Ngā Manu Kōrero ki te kāhui maunga, Mārena Mane, te Karere.